Yangoyo
Eloko, la chose là.
Oto tombe
Yangoyo
Mongango yangoyo, yangoyo Mongango yangoyo, yangoyo Tango ya goloba, yangoyo Eloko ele kitya ma, yangoyo Eso mama mituka, eloko yo
Lego,
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 le